mo a ho e na Burkina Faso fo a mo chese e ya kidnapping no mayo madwing se o mo betimi aye nkwafo baako baako enkunu e na Central Regional Police Command ensa so mo se twe na o motimi e kidnap akwa bi a ne din Edi Salmani Chabuchu Salmani Chabuchu na e ho e Zamrama community mu e won finfin mantan mu baako edin Edi Osman Dauda Yetimi eso ni mututwe no yetimi ekọ ne dem ekọ hu se niamma wetimi afa nso area aka hu phones baako baako 16 dunsia laptops baako baako 7 any books keka keka hu
Central Regional Police Command aye adwuma so aso nipa makoma kwa nkon bi epan chia wonom nti enka fomo a wonom chese wonom eye Burkina Faso efo asasemi esi wo abra ya eno wokikus empotemo ho wakire mu asa nipa yi achi nipa bi akwakusi edinna kakra ne no na adomfo bi iya pozifo asuta onam so ekwache safo yi ohine popra wono ewo Zumbrama community yewo mfimfim emantem ne adehia wonom abra anebo aye mapozifo enya ne nti a di wontente ekwache wonom ewo pedu ye no keep kusa wodo mu ekwa ku jina emra enimu bra okoto hye sankrofo enkron yi so chi wonno na bibiti se mobile phones ne laptops no mane akadi bibiti se books no mane ade anom de hye kuku bi mu a mu didi sabo na sabre de enipa nkron wonno ye Burkina Faso fu yi wonno aso aye hye papa papa